kuonyesha nini? Wacha wewe. Waka kukoreni kukas.
Mimi.
Kasol.
Mimi.
Waka kukoreni kukas. Kuku wewe.
Yeah.
focus sana.
Tani
focus my boss. Tani
focus my boss. Walai, DJ. I think I'm done, eh? You're taking for your time.